Abusia for a mamunya na kwaba and the black media so na ene day in soon. Kami hoy. Na ye found konko piemu ewo asante mante mun krabata bako aniti eni obuase. Na afe yang konko ve ni swa de inkwati honsun abakwa sew nibi. Obuasi ye kuro bako a agye din ye pa wa santememu a edin bako etanson e de boni mrane ene se sika kuro. Na ewo din ti a ye tu ne din obuasi no ye ne afoforo din kuta ho e mo mochire mu se. Titibire ni mu no. Na ehọ no nyina eye abuo nko a eye rocks. Na ansana ye nananom ekwa kwohwe ba bi etisa no. Na omo pai abuo yi ansana omotume nya sase pese esi omo dan si so na ebinom krampo si omo dan no e wa botan so enam santi ena omo tu ni din se eye obuase
o se ahan so ye he ba bi die so ah okay
mind
ana mse obuase ehye kumasi asinti no aye wahimpon ba kopɛ ana hwe mpota mu ho nyina so aye otumfo osei tutu otosumienu ewo afi apem adienu ani edumienu ne mu no eye 2012 na enipadodo amwo obuase eye oha ani adioson enum ani achipo aduanan miensa eye 175,043 people na ewo wiase ani ne mpata mu nyina no sa ye pe ba bia yenye sika kokopa efri pa dia ntumi nka ewa bra ommo obuase enso edin na ne santi ene yato ne din se eye sika kokko ekurum ebia meka sai ba bia wo free party ankasa ene obuase a samre ye ka eho asemo a yetwa ho foni echrewi nanso onko hoda anase bia what's pain nanso onfa wani ehunu sene eho no mo esitie anase wonti bibia emfa ho da ene day black media ya fatu ye ho so a ye demo chinchini e de afa obuase ene ne mpotemu fi kumase na wo de wani tremu obuase a bebi a obepie so a etwe se wadru obuase ebi ne eye obuase dunkaw junction se wo fi obuase dunkaw junction a obenya bebi enso etse bidie so yewo wawase yewo manguase yewo tutuka yewo nyame so yewo obuase akaporiso sanso ena yewo pumpuso
aye wawase
wawase if I show wait me aka bi kakra tell me about wawase
ah wawase
Okay.
Someone, your war, a sheer pump out of a bree. Ah, I did a war, a boise, and an important more a hanumusi, and so. School back, opa, I did pa, a war, boise, a hanumusi, and a boise senior high technical school. Ah, yeah, also tech. Sanson, and I have Christ the Kent Catholic Senior High School. There was in Margaret Senior High School, and a war College of Integrated Healthcare.
But you also have
a son, a war, a boise, a hanumusi.
You are telling that person to go and come back next time.
Oh, okay.
Something like that.
Okay, all right.
And then the majority says.
Oh, okay.
Ɔboase no ɛkristofoɔ ne nkramofoɔ saa nso ne abosonsomfoɔ nyinaa adi afra a wɔn nyinaa wɔ ɛhɔnom bi nanso sɛ nka yɛhwɛ mu yie paa deɛ a ka akristofoɔ dɔɔso yie paa ɛsiane sɛ asantefoɔ dodoɔ no ara no agye kristosom di na ne saa nti na ama kristosom no adɔɔso wɔ hɔnom Ewa afi apem edunkron ene baako eye 1901 ena obwase eman ehya ase se omutu sikakoko efifom na uhwe mu a eye emfie be se oha ene adionu eye 120 years enye enyuma hodo bebre ene wo obwase na ne titrupa ene mining So we mine non so efree hono mua, a jadie ekosu yipa, emma any memenina. A fee ye wafo fro on so muda so editi atin ponichi e ye kente enyone. Sen ye o share ye nya ba ya. On yini kente fe 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 ya. Na a tresse e ya dia e ka a santi fo isu ba yon. Na unti min ka ewa bra un mo obwasi fon so edin. Na enu achi no nso ye wo nipa dodo na nso a omo so eyekua ah ye from se farmers omo so dia ne se ombe ye efo bujuma na omodi enobaye nso abegwa so ama foforo nso otumi enye bi edie so Sofi Kumase now the one tremo our Obuasia a ya best 59.4 kilometers. A ya 1 hour 2 minute drive. Sports Stadium ba konso akidin ye pa. E wo Obuasi, e ya Obuasi Linkley Sports Stadium. Ema awa buwa se duduwa na ya jodifo Ayin omudidja Sansuna me manu duduwa na omosu waho Eya drivers Nanya nukua Duduwa na nsu ene waho numua omosu Eya farmers Ntiyane se Black Media yefa ato ye honso a na edemutu fa ekokopie mu awa sentimentem nkrabata yefre no oboase a ye bonemrane se sikakrom ho na enede ye di eni ekyreye eramase se mokan ye ho na yakoboye ni akohoma awa oboase ene ne mpotemu ema renfi se obe subscribe ede ama ye se ne beye a ibetumi aye videos ni bepre ama monson onye biahwe Edemase, edafofro, ebesan swishia.